Nā, hei te pōnei, hei te whitukaraka ka mana ki tia. E te reo tātaki ngā kaitono Māori, mai ngā rōpū tōrangapū, a kiko nei taupatupatu hia e ngā kaupapa tōrangapū Māori e ngā kākā wahanui pēnei tēnei noho mai nei ki taku taha. Arā, ngā kaitono, ko tā ngā pāti, he patipati pōti, ko e tahi hena. He patu i ngā ararau whakararata i te tangata mā te tiki toka. Tirohia tēnei nā.
We once had a country of happy voters in the far north. Now the potholes cost a living and I'm getting lots of calls. Who do they call when employment sucks? Who will fix the roads turning us the buck? Who will they call when the going gets tough? Will Shane Jones up the guts? So they called up me and I sang a shanty about my actual policy. Energy, equality, forestry, the Dolbro come with me. Who do they call to make Northland great? Lift us up, run this straight. Who do they call when the going gets tough? Shane Jones has had enough. Tra la 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 la. Get the lifts off the door and off the yard. Ra ra la 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 la. Shane Jones up the wall.
Shane Jones up the waz. Nā, ko te whetu, tiki toka o te wā, ko tēnei kaitono takukaranga matua no muri whenua, te aupauri, rangatira no te aupauri, tēnā koe, Mr. Jones.
Kia ora, kia ora e ko.
Nā, Shane Jones up the waz. Shane Jones up the waz. E pai ana kia whakatauira mai koe i o pukenga korokoro tūi nei.
Tai hoa ake nei. Ko tahi atu wai a te toi ana, nā kia paukatoa ngā wai a te FA i a Jukebox Jones. Hei tērā wiki, hei te timatanga o ngā pōti, ka whakaputaine e ahau te waiata whakamutunga.
Te waiata whakamutunga. Nā, e roto i tērā tikitoka, e mea nā koe, ai koro ana koe mō o irāmutu. Nā, me pēhea koe, e pei i o irāmutu, kia puta i te whare, kia kore e noho noiho pēnei me te kotori.
E tukana te hanga e mātaki-taki mai ani a tāua ki a mātou, kei te tahiringa ko te rākau, kei te tahiringa ki atu ko te kāriti. Nā, wēnei taitamatāne ahako kei tēhe pito Aotearoa, me ako ohoho i taku korenga e tautoko kia noho monoroa tonu ai rātou. E hare i te mea ko rātou anakenake, engari māku te ki a tātou, pēnā rapu ana koutou i te tahi tangata ka rongoa tia wēnei a momo raruraru, titiro mai ki a hau, tā te mea pau i a hau te toru tau, toha pūte ana ki a ngai tātou ki te iwi Māori i te wātui provincial fund. Nā ko kania a hau ki tērā momo hikoe.
E rongo hoki ana i tō reo waiata. I gave the PGF. E rawe rawa atu tērā tikitoka. Nā, te kai arahi o ngā hinara Christopher Luxon, e mea ana mehemea me tau pēra tana kōwhiringa ka mahitahi rātau ko ngā hinara kia koutou o Aotearoa Tuatahi. He aha o whakaaro mō tēnā ka tāia e koutou te mahitahi me ngā hinara i raro i te arahinga o Luxon.
Tō mua rawa me kohikohi tonu, me whakanana kia tonu ngā tāngata pēnei i ahau, kia puta atu ki ngā pito katoa kei Aotearoa, wāinga tonu i te taitokerau, kia rata mai ai ngā kaipōti kia mātou. E korenga nōku e pai ki te whakapahu, ki te pahupahu, kua ka riro nō mai a mātou ko winitana mā. Nā, ki te tatu, kei a mātou ngā pōti kia hoki ai ki te whare pāremata, kei kona te tei huarahi, I oti a mātou te mahitahi o tira tāria te wā, kāhara o rawa no mātou kia tai ake ki tērā pito o te rori.
Nā, ko koe tēnā ka noho ki te pai kōrero o te reo tātaki, ko Koutou, ko Willie Jackson, Tama Pōtaka, ko Waiatu, ko... Yeah. Tama Pōtaka, John Tamihere hoki o te pāti Māori. He aha i motu hake ai koe ki tō te hunga nei?
E nā tirohi ana... Oku tapu ai, ka kitea, ko e nā tapu ai, he maha tonu te hiriwa me te kaura, i oti i ahau, mai pōneke ki te whāngai, ki te tohotoho, ki ngā marae, ki ngā hāpuri, ki ngā pākihi, ki ngā umanga. Nā turuturu nō ki te rangatahi kua whiwhimahi. Māku te kī ki a tātou, kāhore anō te tahi tangata tōrangapū Māori, Kia pēnei te nui, te matatulo, te pūtea, kua tohaina e māua ko winitana. Ko e tēnā taku me ki, koe tēnā taku rekoata.
Engari tō rekoata, ki hai koe i uru, i te pōti katahi anō kahipa, ki hai koe i whai i ngā pōti e tika ana kia kuhu ai koe ki te wharemata nō reira. Tērā rekoata, hara i te mea herite ki te mea i te wā ia koe te mirita.
Tika tonu, engari māku te ki ki a tātou, ruatu, toruatu, wiki, kei kona te tehi huarahi e tāe ai te iwi Māori te muru i ona hara ki a hau.
Mā te tiki toka pea.
Te pai o te tiki toka, ka ohorere mai ai te rangatahi. Ka whai whakaaro mai ai rātou ki a māua ko Winitana, kei kona te tei huarahi. Kia kauara atu rātou e mea, e ngoikore. Kia whai whakaaro mai ai, me puta wawe ki te pōti. Me taku whakaohoho i a rātou. Kia kauara atu rātou e taka ki te pō kaikaha, ne? Engari te tiro mai ki te tahi tauira, pēnei i ahau, pēnei tō mātou rōpū. Whakaarongia ki te hīkoi, ko oti kē i a māua, ko mātou a Aotearoa tuatahi, te tahi rōpū e kania ana, e taungana ki tēnei hīkoi o te Aotorangapū.
Ko pau te wā kia tāua i te rangatira. Tēnā koe Shane Jones, Aotearoa tuatahi, Shane Jones of the world. E rawa ki au tērā waia.